Hallelujah. Adolfo num. Mun yan ma de yin anjeri na bwama. Betaye program ba YouTube. Na program ni botaye yin an se. Fa Yesu Kristo yi wura de. Okra ajem kwa ene wa bra ba wo bosura. Minu adolfo. Na nipa bebe di hu adanse se. Nyamie ni mu nie. Asem na bwa wo na enam so ma wo mu firi. Nya na wo mu yiwa enye ne kwa so wo. Aba urade enim. Ene munyam na enkan urade. Ene mi ntue wa so bo kwa. Ene so urade wo ne ode maye. Tima yensi yetirase, fiyo yafiyo mwishe Kristo nsa, na ni eradi wawodi adumu ye, yebo mpaye. Eradi ye ndi mafo, ebile mwieda wase, yebo mpaye yi wa yeshe udiye ni mwinyamu, mima osu yu wakesie, bijane de yase nkenbo eradi ye ni mu. Papa wunu wamu waba waketre maa, edie ni die kasa chila do 40 tiriwi. Ede de nsu dumie, na sasemi base ni efata, na wama adofu wa sopansu ditie, na meni wanche ni se ni ese, wanfa wandie mifame die, Yen nanti mu sɛne yɛsa Kristo ɛda be pie no woman mu yase me da wase wa bedom yɛsa wa dom ti amen Yehowa ne wudi kɛse ati asifu nyame ɛne wo o ni minya kopon ɛne de minya mie me de mi ho yina mawo Yehowa, eni udi kesi, ati asifu nyami eni wu, uni minyankupo, enedeya, midimi wu, yina mawo, jatwa ine, uni minyankupo. Enede minyamie midi miho yina mawo adofonom enede de urade de ma menu mienu adwuma de ato ni din se no Jesus as your personal savior enede en so urade woni ode ma mene wo de ode ma ye no e ye be hu no Hebrews chapter 1 verse number 9 Hebrews 1 chapter 1 verse number 9 sorry chapter 1 verse number 9 Yakinkan free New King James Version nu a. The Bible said, "You have loved righteousness and hated lawlessness. Therefore, for God your God has anointed you with the oil of gladness more than your companions." Ni tietia na ni kire mu nyina ne se, won se wo dotrine ne na wo kire mu mu yo nti. E na onyankopon onyankopon, wo de ahosanwo asra wase ne wonfefo adofo nom nyese yakopon ye yimu o de mo wiya soma no de a se wo bro ho asema ne de a se wo mane hunu se wuwura no 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 so ne ba ne wo de a wo nya abode ehu no ne mo be ne ba oba tan bia so tene ne nsa wo ye den wo hira ne ma enu nti wo sese wo dotene ne na wo kire mumuyo nti e na onyankopon wo nyankopon wo de ahosanwo asra wase ne wonfefo menu adofo asem nyire mu ne se Na se yaka se trene pra ene die. Trene ene wura ni monyam fo bi efre ni Jesus Christ. A ni mu ne nkwa wo na enkwa no so ni nipa han. Sa wo gye sa trene idi na so ofa ne ye wura wo kra gye nkwa. Na do abra bo hye ne nsa se gye. Tutuma na mama mame kire me ni amenye na meni ani menim den betumi na ebesie. Na do wo hye ne nsa se ono amfe wabra bo ma wo a. Wa gye trene na di. Afei na ni mu nwuma ne sen. Wa gye Yesu ye die no. Wako asori. Asori nabe chile chile unku sede isi sunya Bible. Wobis mi fefri hii. Fefri yuhani nsempa. Iti ya eba akuna kenkanyi. Wokenkanyi odofu. Ebe chile u. Se niya ehese. Uye niya uye. Minu ya odofu. Debi ya wati mekanyi. Nika chapter ni nyinazira wakanyi. Ukanyi ordinary book. Kaima unkunkun chile wasiye. Ebe buwawo. Minu ya odofu. So uji yesu di nana antina kwenye munu. Wati nonsu. Echile wa niye. Nadi ya brabo. Kronkron tinasiya. Wasi nti na wasra wo ngo asene wo mfefo menu adofo enti ne de wo nye kanyina ne se momie nsa kire ya dwen na bre na ben yo momie nsa kire ya dwen na bre na ben ne bre na ben ampara momie nsa kire ya dwen na bre na ben adofo nom ne menyina di adanse se nkyere de oba na eba mehwehwe ebofo akire kwan ye mehwehwe ne yenya no a owupre no no enka yen ene Jesus Christ Wanu ni tini ni inuwa. Onu sesu obi mpo. Sebe nananom miru anu mweni diye mwa. Oh, say wo bi wo ho no ma. Enipa nyina atimi yi ne to twene tantantan ye mu no. Senka se be bola, enipa wo bola wo ho a. Ebi anka wo ka ho bi. Nyanso ye nipa bola enti. Se wo se twa wo mpo a. Wo do wo bo sa ba me ya. No wa sa kyera wo. No wa ye osoronko. No wa ma ni dia ba wanim. Eno ntina se ehwe tene ni no. A wo ni Jesus Christ. Esa nsa dofo no. Ne wo ni aka nyina ne se. Se wo mfa Yesu ya wo mo bo. Ni mo bro ne se. Ene edi echire no. Obekɔ daa ma ne hunukuru na owuechi ani adwen sakyere nti ena semi ba ma wona wote ase ene wona wote da wote obetumi ate ase ye adofo nom we sa odotene ne a wote ho nom na so wankasa da opɛ ese wogie dia enye ye enu nti hwe Yesu a one ye nti se nipa se ene nipa tie na emo ye honhom enu nti na urade honkronkron wogi ne dia wo ma ho kwa no betena wo mu ona eda daa wo oda dawo adofonum sa onkonkon na eda dawo sebe ya wonya nia enikwan se kane na wo ya wo wi na wo sun no adofonum ene bambo nti obi pese ngoba no nti obi pese yeye nti obi pese kese ye nti semino kenka bible ko Genesis chapter 2 verse 19 wona bible se bre onyankopon bo onipa wieye no eno achi wode na tie bo wiram numa wiram mu adoma ani ewie mu noma na wode woni bre nipa sebe nipa bi hunu se de besia fere wo na so kenka 19 no kwa na ugyai a ebia wadwo be se nyankopon na to mu ani din eno ma nipa tie na verse 20 ni se na de onipa de fere no bia na no ni din eji se ye wo wa onyame ma nipa tumi se wo nto ni din ene wo wo to abo wa din na wo to abo wa din na to abo wa din no ene tumi nti obitimi de sa abo no ye ni nyame obi de agu ho no wo som no na ofrin mi wura mi nua dofo e ma me no nye boni aye sanse ne awode na ye wura no tumi e wonu mu no enye de betua mo waya de pa ne mo nya me wo nkronkron ene nyankopon ti asefo na yi be men mo nyamfo obi amaye a wo se Yehowa wo di no no a ti asefo nyame ene wo wo ni mi nyankopon ene dey me de me ho nyina mawo mi ni adofo e ma me ni won fa bodi e bia anyanyame sanse woni nkwa no ama obi woni da achi no ama obi ene edi akira bodi e bia kopie nanim ti so de weye wuwura woni da so woni de na bia na woni mu ntia bible se me adudu na muni mu ni de e urade aburani egu ni nyina so na sabrere wo she ni pe wo ma nyina se ye nsacha ya adwen mi ni adofo wo pe bambo wo pe kese ye wo pese ngugu so ene Yesu aye ready wode ne nsa bon ne ngunu mu sei enwu ope nfadie edi enwu ade bambo ba edi enwu ade promprom ba enwu so so ade bambo mi nua dofo wo gi Yesu di a wo de wo daada na ntinanim na ye pese do ka che Abraham no na wo ye ne wo se wo de a ne nwu so so a ebe ye shade of fire na atwa wo ho ahia mi me se me she wo bo ne dey hwe mi yenka se mbi atwa to Psalm 30 verse 11 me no kin kan no ye kin kan aka kasem wose wa mama bobo adane masa ohin David no no wose wa mama bobo adane miasa wasa me ho atwe atam na wode anigie aboma boso ha hallelujah nyamie uye wahini ampara wahini boradi ni naso hallelujah nyamie uye wahini ampara wahini boradi ni naso nyamenyi na kase uye wahini na yoyino wama yesu ya ye adishi yebesun wo nyamie yeshira wo dada nyamidi da hallelujah mini adofo wose no wode anigye yeden abome abosoo ye kasa abosoo a ebre ma me no mu efram toma 2 years wode atwa ne mu onya ne saa wo kasa mo fuma abosoo ne mame wode bodu mu se atwiri obekokuro bi so aba ensane wode betu kwa aba ensane adentia sansa ya abosoo ya de e support se mema so wode ye mu belt a wo trouser enworo unika ne hye wo enworo adofo nom ewurade pe wa ye oyie oya adie ye ene wonu erade adie ase kojoto no Ora ifa no asiesie no a. Oya die ye. Oya die ye. Oya die ye. Ane wonu erade. Mi nua dofo. Ehu nti. Ehe no adwane hye. Ehu nti. Wo de aboa nwa na wo de de wo de bambo. Na aboa na akra na wo kokku no no. Sesie wonu owan. Ya sesa die podua anka na ntwie ni sesie achi no. Saa na anka na ekura no soso nsemu. Mi nua dofo. Wo nua de no kra ka kye wo se. Fisha were radin as someone where. Answer now a bow. If you are seeing your man, ye nara, a bear chem walk, mini adofo, we are seeing a cono chem, Minkaso are the pie bonnet, Minkaso and Yapadi and yet, de susan ye say, no fenyam son pet de fediso, Sabia yes, subani my tossum ye noa, menu yen ye rabba, Sabia yes, subeba, near womb pa, or bessing a fair call heaven, no prenunan can ye. And that day, ne wound ye can yana say. Ya kan ye ya chro onipa ye dia dwin sa chira sem na bro minwe fa sem ya nante o ye kronkro na ye kronkro minwe ya kan ye ya chro onipa mini adofo de na me ne wati se ye sa chira ya dwin na nche na de yesu ba obi sina yesu wa no niem na me to bi nmu aba ye na tena omi mu yesu wa dia ni mu na mi tobi dia obaba ye na tae omi mu yesu ni anu ni emnye mpo atwa yesu ni aduane mu ne ni wonde omu ni se ebra me ne wo kasai na urade tumi na eba me ne omi enu nche anya me ama no asem ndi won se asem na bo wura wo ti bie ohu mu se de be ma ohu oba wo pe no ti bie anu ka kire no no se de oba wo susu hu no be ma ohu ni se ah be ma die me hwe na bra bo su ni na ni bra o de ye adwuma me ni me tena se bo bra be bo ame to no so ka pe wo su awura wo mu nti what make I just say? Bemena, what come at it? And that's half one beat me worry. No more worry, as we say, Yamishiramo. And you want to be a whomway, Master Nimura Womo. Not a ready man at my womb. And wanting as a bassy a for Christo, I was thinking at ya. The baby bless a mamma. Me tea we are, me 5 years to send your work on. Nam who say a boame, or the forbid ye dears, ye pay yes, I'm ready. Ye pay yes, I for Christo yesu. Many other four, woman I want ha. And I will be put your dear can say. Oh, more time. Nenso of Sempakani, Joseph Dapa can send me say, time is not on your side. Papa seminars in Chilas Yen say, or see a bre in Newafra. Yen penny for say, me yen my yo, Unyani me ya ye, and unty a bren in ye, in him de China deba. Menka see a moo, name over a day, and done one in 70, the opibi obit me a ye, and yen and I a tear radia semi, was so tin in prima kuma, and done ya don't bread ya. And now would ye baby a wooty in piano. Nam so such a wagging what is. No name crystal studia surmuy, na ever bow. Minnie had of my pegamin sa. To other 40 years also pegamin say. Nas mamma no work can, Fiacuma will bring you name. Now also baby a medium one fair dee shako, never had a man at night woman. Cassa any day. Me Angelina. Me jitum send me a boy any, na me to me in my home. Till rather Jimmy. Now from one in our chemmy. Nothing of any entering in our home. Na bra wa jimi di me boni a chemi me Angelina before Christo Yesu yi me rade me kra je nkwa ene ma bra bo a me bo nyina so wura erade me do aso ma ko ho te fo se be ya oba me nyi raba me da wase wadom nti amen adofo nom ene de wo do ho ama Christo waja wo pe ma Christo de open wa ye no afa wo ko asore o mo de ko emu ade yo bia ye se ne fata na bo bra na nti erade ni na ye pe as a brabble cronk no near radi, and no sound would yell a hosan on a bedding, a best so so, a so upon pum now bop it in the piano. Tibasa, yinchere, and pomodin, qua hosan. Oh, many other for bambo, and how a woman, beman, and his obey a dodo. Many other for my young pie for young radis. The demophonia radi will see uncle ya singina, who can't send punisher body inina. Nanny obey ye, dear no, was in sentry bedding a cheek, may bomb pie a radi. Ma ensenchire ni ebi nsia dofo bere mu da yare ya ayare sa obi anu aduro so enko na so asemi dia yare sa bere no ye utumi ye no no ahohiahia ba onipa bere mu a eye ne so enko no aduro no ngu ma semi monto aduro no ngu na omene wo Kristo nto ne yem na fefa ahodie mere no be me na so bedum o ma tutu ya na mo asi ye be ma so dwe de hini we mu oba ma ye ni da so ob de ye hwehwe ensa ka ke dia sida me wo urade me de wase so ya dofo kuma so ade ama onyam e wo nyame agya nyame oba o nyame nkronkron die mu me da wase wadome ensa denti amen adofonom ewrade nhira mo ebre se besan ehia ewo yesu die mu me da wase uma bye me da wase bebre.